Yekuza ikwala enzima yasekwezi alipo rupi asiye kwezi owa sekwezi la lisi la selengo
wana
asa.
Go back.
Pesa mungu mpaza mizi. Ika